scoppe sfussa valere.
Buongiorno, piacella, singa short.
Buonasera.
Sono vele in corte in patta zame, cotughe. Casi in yotini qua basali, mante non se vedi. Singa sona, singa sona, singa sona, mante non se vedi. Singa sona, singa sona, singa sona, mante non se vedi. Scorva fetu lempilo winti, mancatelo se zamelo muntu. Amina ngisuka lesansi, zamu pandelo mzali. Umsebenzi uphelile egoli, kodwa impahla zakho vele ukhothu. Angizamile ngizamile wekhokho, shiyukhiya ngaphansi kwesikotho. Phela wena mzali lotho, liphelile phelile itofo. Uti joni siyacela singashobo, uti joni siyacela singashobo. Tono vele ngikhokhe impahla zami, kodwa kazi ngiyothini kwabazali, mangiphele umsebenzi. Singashona, 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 mangiphele umsebenzi. Singashona, 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 mangiphele umsebenzi.
Let them try to tell you something. Sometimes I really feel like nothing. All I'm trying to is pay your bills. Stress some season, my family. That's why I'm melting boozy. I'm very too young for the high heart. I'm working too hard trying to be a star. Who cares? Namas, my wish, we are in our middle for the lumfana. Who cares? Namas, my wish, we are in our middle for the lumfana.
Tono belen kotin patazam. Kotu, kazin yotini wabazali.
Singa sona, singa sona, singa sona, singa sona, singa sona, singa
sona, singa sona. Umama uhlala ekhaya kade ingane maya kasebenze. Mina ngikhathele indlala, funa ukuzama nami yami. Mina ngikhathele indlala, funa ukuzama nami yami. Say when yeah, say when yeah, yeah.
Tono vele ngikhokhe impahla zami, kodwa kazi ngiyothini kwabazali, mangiphele umsebenzi.
Singashona, singashona, singashona,
mangiphele umsebenzi.
Singashona, singashona, singashona,
mangiphele umsebenzi.
Singashona, singashona, singashona,
mangiphele umsebenzi.